Ndiphinde namkela channel yami mamgobhozi lo. Hey guys, into endigqiboyibona andiyikholelwa. So sizothetha quick ngoNonku Williams from the Real Housewives of Durban. Nonku Williams ke abedatha uDumisani. Then ke sahleba bayesana lo Dumisani kaNonku ambiza bangu Rough Diamond. Unezitholo zoba wedlungula umntana back ngo-2013-14. Ngathi ke wa-convictwa for loo nto leyo. Chiki ngoku kwavakali rumors. Apa ku YouTube, disipa ku YouTube as rumors oba, hai unongu usuke nyolo mtu waike, koba akusabonwa i photos ka Rough Diamond ku Instagram ka nongu, but then unongu wafaka a short video or a reel, ebonisa oba ukunye no, use kunye na ye umfana lo waike. Hai, asiaz bakonza kandonsa confused. Ngoku, I just saw ku page kama pepandaba on Instagram apo bebonisa uba unonku uyachata kunye no Rough Diamond uDumisani lo wakhe pofu uDumisani bemthengele nemoto unonku. So nansi ke I clip yabo.
Yes.
Can you dress?
Come on. Cool. I'm going to sit back.
Njengoba nizibonileke guys, unonku uthe ewe kumtshato ocelwa nguDumisani. Khanditsho ke naba nicinga ntoni ngayo yonke le nto kanonku noDumisani. Thina into esayenza kugobhoza cha. What else can we do? Ndanibona kwividiyo elandelayo. Umamgobhozi yanithanda. Bye.